ngwa buru uru ụbọchị taa ihe anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị ọba ji
What I so much love this vanity.